Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Daoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze.
Jerusalema, ikayalami.